Bakafwaya ishwi ya kwalesa elo kwaku lisanga takwa kabe bakaloloku mukufwaya bashima pepo lelo bena tawaka sangwe iyo bakafwaya abakuti bembeko awe nabo bene tawaka sangwe iyo Bantwishita ya kumfweshi wili ya kwe Ni ilelo kanji kutikisha
Bakalola kukawanga chakuli Bakalola kumasamba chimochine Bantwishita maposele kale Bakalola kukawanga chakuli
Bakafwayo kusango kulifisa mbililo Ofyabu kusushololo nishi yesu nafika kale Nechila kechingi bakafwa isha baba tishiwe Nelova yesu nishina besa na vena miulu Kanshuku chimba nilelo
Iyo wa umpa kuishi wili akwe
Ale papata isulo mwe obe Yoka fwaya kutila nombo chinge Oh awe mayo inshita nishi Naipwa kale
Bakalola kukawanga chakuli
Bakapibuka bakalolyoku
Bakalola kumasamba chimochine
Nantwishina yabo
Nantwishita
Naipwa
kale Maposele
kale
Bakalola kukawanga chakuli
Kutishivarie
Bakalola kumasamba chimochine
Nantwishita
yabo
Nantwishita
yabo Maposele kale
We munina, we uli mufyachala So sambwe mumbulo pa Ale kwita, ale kupapatila So sambwe mumbulo pa Inshita ya pwa wikokola So sambwe mumbulo pa Alilililile Eloi Pamembushe sufwe babi
Bakalola
Bakalola kukawanga chakuli
Bakalola
Bakalola kumasamba chimochine Pantwishita maposele kale Bakalola kukawanga chakuli
Kalola na
sambala
Kalola na kumpiri
Kalola na kumpiri